bokoeng. Saleng wena bokoeng, tla kopana setlhoeng. I remember o bereka makgoeng. Re mogolo a seye go ba dijo mo tafoleng. And I'm on a grind trying to make a milli. Cause if I don't, somebody gonna have to pay the billy. That's why, cause I pussy little bitty. Cause I have a big dream living in a small city. Ke hopola the hard work. Ke hopola o ntelelela go dira my artwork. I know go le godimong. Ke tata ke go joina ke sampi kira my passport. Ba re sa bosile. Ba re sa bosile. Lena khale ke ile. Ke tlo sala le mang ka wile. Ha di tala tsa me tsotlhe di ile. Ke go lorile ke letse ke na le wena o fodile ka phadimo ga ke tsogile a ke tsoga ke fitlhela ramasedi ya go sokile o nkgodisitse o tlhokile. That is one thing I shouldn't forget. Ha ke popile le dikgontse re orile. No hard drive mara memories ke di storile. Never thought that I could see you in a box. Le soga se game ga le tshwane Xbox. Lapisitswe ke go bona mama Allah. Ke tlo go dira tsotlhe tsene di mo palla. Ke lebogela thuto. You're impeeling even though ke sena kutlo. Sometimes I just wanted you to see my little daughter before I go na bukutlo. And that's one time.